ubwa mbere kuko tubona programme ari ndende cyane muri uko kwezi kw'indwi n'ukumunani twabatije ku munsi w'uruhimbi naho hari ibikorwa byinshi turabacishirizamo dusabe babandi babatijwe mu gitondo muhaguruke n'abantu 86 74 hano na 12 bo mu ruvumera muhagurukaho muri mwebwe ntimuri bakega harahande nkamwebwe baca babaha abapastori batatu bukaca bububwiriza kuko ibintu ntibisa hose mbega uyu munago mushasha nabo murabahaye kaze nabo nyene mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki babatijwe mu gihe kigoye kabisa bazohura n'inyigisho nyinshi z'abantu barushe ariko muze musaba Imana izobahe mpemuye nagomba ngo muce mugira intambuko yo kuzino kugira ngo babasomere ijambo ry'Imana tubasengere kugira ngo Imana izobafashe mwebwe nyene muce muzino ibintu mubirekeze ngaho ngira muribukaho mwari mwicaye ni mutahibuka naho murafashanya umuntu wese bamuha ibitabo byewe ariko mushikino ino hejuru mushikino hejuru hanyuma dusabe pasteur Romuard ashikino asome ijambo ry'Imana mu ncamake ariko mumaze gushikino mupfukame ariko mugororotse ntimwuname mupfukame mugororotse tugomba ko abantu bunyarutsa ariko namwe nimunyaruke namwe ntimuraruha mwihanye vuba nta n'ibintu byinshi birabagora be nk'abanyaruka
dusome majambo y'Imana bariko baregerana sabwira ko tuyavuga ko manze gushika mu kibanza
mubasengere mubegereye mureke kunama mupfukame mugororotse aba pastori baba kikuze hos
tumabwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatatu turasoma urya murongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi maze ijuru riruguruka abona mwemu w'Imana amanuka sani numa amugwa ko buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara Imana nishimwe cyane no muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere dusoma muri ya murongo wa 4 haravuga ngo maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati ntimuvi Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mwebwe mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mwe muyera Imana nishimwe cyane naya majambo y'Imana tumaze gusoma inkuru ya mbere ni ya Yesu Kristo ingene nawe nyene amaze kubatirizwa mwemu w'Imana yamanutse ari mu ishusho y'inuma amugwa ko Imana imushingira intahe kandi na mwemu w'Imana usomye mbere gatoyi ngo yaciye amujana mu bugaragwa igikorwa cya mwemu yera kiba kiratanguye kandi aho mu bugaragwa Yesu yahakuye intsinzi namwe bene data tubifurije kuzogira intsinzi mu rugamba mugiye gutangura Yesu yongera abwira abigishwa be kuko nawe yaramaze kuronka mwemu yera ati ntimuve Yerusalemu murorere ubushobozi bwa mwemu yera kandi bamaze kubuhabwa barashoboye gushinga intahe iyo ntahe rero namwe mwemu yera aze abashoboze kuyishinga none rero abakozi b'Imana bagwa barambike ku ibiganza basengere kugira ngo muhabwe ubwo bushobozi bwa mwemu yera Mana nishimwe cyane. Mana data wa twese ubyagiye aherahera mu ijuru. Turagushimiye kino gitondo cyiza. Ingene wongeye kunezereza ishengero ryawe Mana. Aba bene data barashoboye kumva ijambo ryawe. Bongera bararyizera.
mu mitima yabo baricuza barafata ingingo yo kwihana bamaze kwatura ibyaha byabo none uyu munsi bageze ikirenge mu cawe Kristo Yesu mwiza babatijwe mu mazi menshi ariko ijambo ryawe ritubwiye ngo uri mu mazi ya Yorodani nkemu w'Imana manuka ari mu ishusho y'inuma akugwako ijwi riva mu ijuru ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara turasenge yaba bageze ikirenge mu cawe bushobozi bwa mwemu yera bwongere bumamanuke ko nk'izina ryawe ryera Yesu Kristo kumwe nyene wagabira intumwa muri mwemu yera ziri Yerusalemu muri ya minsi turasenze ngo ubushobozi bwawe mana bwongere bube kuri aba bose bapfukamye imbere yawe misiri imbere urugendo batanguye urazobaha insinzi nkemu yera azababera umurongozi kandi batse bame bagwana banesha nka kumwe na wanesha mu bugaragwa turasenze ngo uzubaha iherezo ryiza baze bashobore kubona ubwami bw'Imana urakoze byose nubishimigwe natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen amen
ukora